kanisha wenake shaku kwa manyana wavo hito zai kushikwavu ati nyonga uganato ish na kuna vena hito zai kushikwavu ama chinele ya wena yui yui hito zai kushikwavu Shall we die?